Pinne for landet, vi tar en pinne for Hemsedal, pinne for Trysil, pinne for Hafjell, en pinne for landet. We'll be right back.